South District Security Council mpenyin for eh tu ana mo bia omo mutu galamse no wo sase abechichi omo nyina na wo se yakoba se won sase omo bi mu a obem madua enua empemson 7000 na wo modia bo ensu ensua ene kwa bi ensua horo oho ni nyina ho eban
Amansia South District Security Council akeka wo mo a amamfo a wo mayo madwene se wo mo abu enua agu wo masum omo nte se odobo bi enua be na afi omo fa koti kwan so esei ensu ahodo ene obo ade bobre ewo eye mensi no sesi America se omo che enipa enkron nipa nine a omo fususu se wo mo etu kalamse e wo sampatemonum eno ena panyimfo kye se wo mo behwa se wo mo di sa nyambran se bo no ano betima abrase emra aban krachi panyi ono ene da this security council ano onumyan for clement opoku jemfi e kasa na o kire se kwan bi o mbefa so bi o mbebo insu ahodo ho ban e wo mensin no omo e befa so
ye nyan kra tie bebre se nipa bonifo bi wo ofene so a omo etu agudie na se omo ye galamsi e wo ofene so nti na as district chief executive no o se mi sumidi medomanim na edi ani ekokohwe ɛno nti na wohwɛ yɛ a ɛne apolisifoɔ asogyafoɔ immigrationfoɔ and all other security agencies ɛwɔ district yi mu nyinaa ne yɛ nyinaa yɛkɔɔ sɛ yɛkɔ akɔdi saa adwuma no na wawhwɛ baabi a yɛfiri kɔɔyɛ ne nanteyɛ kɔduru nsuo no so na wohwɛ haw a ɔmu operati no a ɔ sɛ ɔhu sɛ ko no a ɔmampanyin asare no sɛ yɛammoa no a ɛnyɛ yi nmamfa akonya no so na memmɔ ɛyɛ kenya gomabunu ne hemfoɔ hɔ nso aba so paa ɛfiri sɛ se oma amwaye amaye divers anase gomu munum so mudware ani achi a yedu anom tototo nsuo num a nyame adom yetimi enya biche ya yenya makomako enkono ase dukra achi a edomo aba police station a ye twen se edomo ebe court ti edomo kogina mra anim a de mra ne beka no na se e ade e da omunyanom na aka ye nya omanchi omu no na se aboa omu se ade nso enya de na enwuno a omususo a yenyanchi omusu nom de tu muhofu
enwa kina youtube nsam twefo ne dis police commander wo honom asp felix akowiaso etwetwe nkomo
se president aka bibi si enye ni sei na se wo de onye ready se ubedi so a amra ne ne ubedi enji anya de a ye relent na de america ani se it's not going to be a 9-day wonder no ye draw itinerary na omo yesa nyamransem wonsuo no so no de de bia emfa ho bepo makumaku na ebeforo ye no ye to aso aha omo de omo ye omo dwen se omo mfresu no ye nso ye no omo bedi no nyonyonyo
eno echi na youtube nsam trefo ene owura eric darkon ono ena eye environmentalist a wono hwe health and safety edema asanko mines eso etwetwe enkomo
de ye hu ni se enkura enua bebrebe wo mu no ɛdan so kra empa wo ɛma kru no mu yɛ fɛ ɛti no de mɛka kyerɛ ganafo ne sɛ yɛ nyina yɛ fɛ yɛ ho nyim na yɛ nua nua no ne mɔ yɛ ho ba sɛ bɛ yɛ nkyirima no ɛnso ba wo mmrɛ